Hello, naitwa Nana. This is my salon, Nana Salon. Nimepigiwa rangi na Belka. Nimependa rangi zao. It's glittering, it's shining. I really like it. I appreciate. Karibuni. Watu mnaotaka huduma kama hii na wafollow Instagram, watawaonyesha wenye, watawaambia, watawashauri. Thank you.